dadwie yi ekopie mu ewo mrahye badwa mu a minority mechedom kuma no mu nipa ba kumpo ni ho tu ne nan edisi mrahye badwa mu wo mu yina ekɔ court esa ne se Dr. Kesri Ato Forson ejina court wa wo yi nsɛm bia no a wakɔse financial loss to the state 2.37 million euros ani yina no eye 2014-2016 ambulance makuma ku 200 a wo kyerɛ se wo kra edeba wo man no mu ɛna afen so no James Gyakye Quayson wo no nso no ne criminal case ye da Accra High Court wɔne mu ADA no okopie mu nti no dɔm kuma wɔn bɛhye bɛdwa mu nyinaa ɛde wɔn akyi tai ɛkɔma enipa yi emienu Kwame Govins Agboja a wɔno ɛna wɔyɛ minority chief whip ɛde nkata ba mɔnten so a wɔkye mu sampa ne enti ɛnda wɔn mamba bɛhye bɛdwa mu sɛ wɔn de wɔn ho ɔden wɔn nimdie ɛkɔboa wɔn mu nkrɔfoɔ.